Nansa me yɛhwehwɛ mu kakra bi. Mehyɛda atisi mɔntene so mene mmabunu no mmaayewa ne mmarima no didi nkɔmmɔ. Na nkɔmmɔdidi yi mu no adeɛ a mehu ne kɛseɛ paa ne sɛ mmaa no dodoɔ no ara mpɛ bɛrima a ɔni sika. Dodoɔ no ara ɔsɛ mempɛ bɛrima a ɔyɛ buroku mempɛ bɛrima a ɔni sika. Na awerɛhosɛm so ne sɛ saa nnipa no a ɔno wɔka sɛ wɔmpɛ bɛrima a ɔyɛ buroku no ɔnyɛ adwuma. Ɔno ankasa ɔnyɛ hwee ma no ho ɔni biribiara ɛnso ɔso ɔmpɛ bɛrima a ahia no meaning sɛ ɔno ne ho kyere no no ɔpɛ boafoɔ ama no aboa no na mmom nyɛ bɛrima a wɔne ne bɔbra. Nti bɛrima biara a wɔbɛtete ne sikadeɛ ama wo no ɔbɛfa wo sakoa because ɔmfa so ɔbɛnya wɔ so a ne sɛ biara de wobɛbɛ wofa ne sex. Apart from that, ɔmfa hwee ma fie. Because wo biribi si w'ani so na wo biribi yɛ wɔ plans wɔ daakye papa bi si w'ani so a you will not look for a man keke, but you look for a man who is matured enough and ready to live it. Berema wono so oba no be add value to their way no. Na munyina mo aboa mo no ma move forward. Di gabema no so be hunu se wonso so wani so ade hunu obiri bi ye nti no or invest ana se wo boa wo e ma sa de ne ye kese ada che munyina mbe nya so mfa so. Ba dodo no a e ka se mempe broke ni nyina be hwe no onye hwe onye dwuma. Na dwene nyinaa ne sɛ nyame ahyira no ne ho ɔfɛ wanya tuo bi wanya mpokua wanya kala ɛyɛ very seductive ɛyɛ very attractive to a man sɛ ɔno ɔbɛ have sex but to marry you will be a problem because bɛrima biara ɛpɛ ɔbɛ ɔne ne bɛtwe mpana ɔpɛ ɔbɛ a wasɛyɛ ɔyɛ nɔte na ɔtumi ne natwe mpana na ɔtumi ne nayɛ deɛ ɔne ne bɛyɛ biara bɛduru so ɔware deɛ a ɔpɛ ɔbɛ a n'ani da fam a ɔwɔ anisoadehu na ɔwɔ daakye a ɔbɛtumi amanage wɔ no bɛrima ne life amanage ne home ne nkwalaa. Ne waware no enye de wono ogbusa wege na woji sika kwe medicure pedicure woni hweye na bibia nsi na ni so da bi wono bede dabi san so na mehu no wo mabunu no mu nsusu se e mabunu no dodo na nsusu mpemma wo mu nya dwuma na wo mu ni biribi eyo enti ababa wa se so wo pede wono ni nsam obi already made man no saa na ne mabunu no so a eba no nsusu empem wo mu ne nam hokwa mu nya hwe no obetimi no have a affair but on fa won kwotena ne fie da nti oba abo ho so pebiribi fa won sayo pebiribi ye na wan kasa cater for yourself live according to your own means a won depend na add the value to yourself na hwe se won ya attracted to men a men man no so omo so bo omo ho so yire omo ho ye adwuma e ye biribi no they are looking for women like that. Enye se wo ne nam ho bakyere bakyere na wasesa ataade ede akyekyere wo ho asesa oto agu trouser mu no fu yi agu abonten no eno na ebe mu onya berema aware no obe mu onya berema awo no obeda but berema wo be wa awo de ebe ye dene wonum kasa nye che ne osu bi wa no kasa wo mu ade osu no oban bi ekura wo no berema bi ani ho awo pe me se wo ba bi ensua Delilah Samson ye obi a na se na oni asumdwe wo Delilah nchen yan kan secret won kan jere no Samson ye obi a oba Delilah nchen ne na ni nji a enka on kan secret nchere no Delilah was a woman na wotimi ma Samson didi ye soro ne fam nyira okrokro no onya sere bi di ne tito so na on ne fa adwene and that is the reason wotimi defe no a wotimi nya ne secret so bi a woman or feminism no ebe ye so important not to compete with men because be man new ni hwepre wo na person of force yes be man na force yes be man be ma be biem na san ko ware already munyina mo me ma but ma o feminism no nya adwuma wo hu se na esi wo si ye wo ba asem a wo control be man easily because be ma bia pe pampering be ma bia pa krokro be ma bia pe respect be ma bia pe oba wodi ani die ni obuo ma no ona obe nante na obo no ho so ye biribi de boa no o nsi wo form but the women don't know that it looks as if say as a man and man or competition but we don't have any competition why dwene mu na wo and that is why na ye society na ye dendendin ya wade aye problem singles are finding it difficult to choose a partner. Even those in marriage keep asking themselves what they've gotten themselves into. And divorcees are also even afraid to try again. A big tragedy because of all this knowledge on how to live with someone is the problem. Into oba abo ho so pe bibi ye fanse kura bibi mi ne ye biribi. Na add value to yourself. Abrante ye wo so yiro ho bo ho so. Na so so ye biribi na mfa so omra so. Na mmie no mu hie a abrabo na wade ne du mi de bia ntokwa dodo ewo mu nyina ne se jato ni fie sika sem e ye problem so a e ma wade enye ye wo sika kakra wo mu. E boa e ma motimi kon kai. Pe bibi ye ne bo ho so na be boa wo. Ini ale rebe ke bo su. Aye marriage ministry global. Hwe bi. Uwe nsu ashe na ma unu anso so nya bi nhwe afa mu ko YouTube ho no na me sermo amomo a me subscribe bi mu a me eye marriage ministry global bo subscribe button no so me de beto comment section ho no ya me sure say de bia hwe videos ya be sa tie ho nka bi bye bye.